bekusindwe ngobethole ingumbono umxesi bekuzinyaso umsitho wokuvulwa ngokusesikweni kweshed yasengqanda eilali yasecacadu emalahleni ished zasemalahleni beziphume ngobuninzi bazo zizokuthi untshu kuleshed zizokunika inkxaso leshed. Isebe lozolimo beliyinxalenye yoku liphelekwe ngabasebenzi balo inkampani ezisebenzisana namafama ezithengisa amachiza emfuyo nezifundisa amafama ngoboya ebekumele bayabuvelisa obusemgangathweni beziyinxalenye yelitheko. Umnumzana ugcina ikhaya amkhetshana olilungu lale shedi usinike ingabulazigcawu ngale shedi. Lukamkhetshana uthi basamamelela ukokhelwa isakhiwo nanjengoko esi sakhiwo besiphehlelela basokhe ezibokothweni zabo.
Sithi sixakwe indawo esebenza uboya kugcwele, itrata bayingena kabini izothatha uboya. Andithi kayibala amabhali, ithatha nje amabhalanyana. Amabhali aphuma apha kum, ndiyawazi uba angakanani. Ndiyayazi ifiji yawo. Yiyo ke le nto ndithi ndiyacela mafama ze ingabi lityala lethu into yethe yenzeka kukwagcwele. Nisazi uba sisakhala
sabhubha sakwabikho kungabuzi into yokokuba umzwa ulapha wayaphi.
Hayi we
bathi abantu xa bayitolikayo le nto uba ngaba ndimkile kuthiwa hayi nokanako wemka neento zakha. Hayi azimki zijona nto zakha kuba zingahoywanga zithatha nangulwabo kwethu. Sifuna basondele baye kujikeleza izindlu abavalwa khona kuthiwa kwakubona igxadazele kuthiwa ubuthathile nazi. Sifuna babe lapha. Abanye abanabazala abanantata oomama babo bayabheya kodwa kunzima nokuba makalayite nokuza ukuba nomadudwana kamboni ngoba uyakhangela endivesa bheke phambili. Sinibizele loo nto ibangele basibelanga bakhona apha nabantakothi abanqwenele into okokuba bajoyine ndibisuka apho lelamadotyeni sana sasiqiniwe ngenxa yesisisa. Sasipha esisisa. Kwathi uChina funa kabona into okubuza thini tyhalani lento ibheke pha ngoba nditye izitandi zabantu ngenxa yeqini. Ndatha ndifike ndanephupha ndeza naboya ndalima amasini. Wathi umama umamxwerha yini mntana mkhulu uzibulalisi uthi amasimi angalinywa ulime. Ndathi ezigcwelapha ziphume emizini ndiyibambe ndicalimanekeda batsho balima amazimba abantu salandela banandela abantu balitya abantu bakuthi cini.
Mafama makube kusasa ngoku kuthi sonke mayiphele le nto yokuntoba umntu ayothengisa kuboyaboya ebethe kumphatha apha wathi uboyaboya ndiyifuna elibhari lakho nge-R20 ubungenaswekile utsho uyishiye nge-R20. Mayiphele le nto yokufuya igusha ezinoboya. Masifuye igusha zoboya. Nawo ke igusha yoboya ke inoboya obude obudablisha irula uthi ngu-AA. Kuba igusha yakho ithathwa njengoba injalo iyo dithelwa mqolo hayi awunazo khohlwa awunagusha xa unjalo. Loo gusha igalelwa mqolo ayinanyama ayinaboya akwazi kunceda kuyo tyu. Mayiphele into ethi mafama uthi ogquba ngumfama uvuke ngebhotile uyokonyiselela kwerongo leyo. Xa uzawulala kufuneka ulale ukhethe ibhotile ngoba kwelitakane kufuneka lonyiselele. Wansibe gusha ikuzalela amatakana amane yikhuphe
elayinini
khuphe elayinini.
Kwiindaba zevukani FM ndingulinda kamagazi phantsi komasipala wasekuhlaleni emalahleni ecacadu.
Bayatheni bathembu sephatisa sibuyani umoya usentendeni kwendali bhotali kamnine kathi fikelwa yakhela namhlanje kulo namaphatikelo kulo. I'm going to go to the hospital.